kuthiwa masifune i-factors zika 35k squared plus 100k minus 15. Uyabona ke ngo apha kuqaleni uk squared wethu inani eliphambi kwakhe alingo 1. Ithethe ba ke ngoku xa sifuna i-factors sizawuqale senze i-grouping. Kodwa ke singekayenzi loo nto masikhe sijonge uba ikhona na i-common factor apha kula manani omathathu esingayikhupha. Ikhona, siyayibona ingu-5. U-5 singamkhupha apha kuwo omathathu la manani. Masimkhuphe ke ngoku-5 simbeke ecaleni. Xa sesimbeke ecaleni sizawuyiphindaphinda yonke le nto. Sizawuba no-7k squared. 100k xa ukhupha u-5 uzawuba ngu-20k. Sizawuba no-7k squared plus 20k minus 3. Engoku sisokhupha lo-5 sinalo 7k squared plus 20k minus 3. Kodwa siyambona uba la k squared usenenani elingaphambi kwakhe elingaphezulu kuka-1 okanye elingenguye u-1. Ithetha uba sizawukwenza i-grouping ke ngoku. Xa sesenza le grouping sifuna ukufumana amanani amabini u-A no-B andizawuthi xa ndiwaphindaphinda andinike u-7 xa umphindaphinda ngu--3. La manani xa ndinika u--21. Ndithi xa ndiwadibanisa ke ngoku la manani u-A plus B lo kuzawufuneka andinike u-20. Ngawaphi ke ngoku la manani endithi xa ndiwaphindaphinda andinike u-minus 21. Xa ndiwadibanisa andinike u-20. Ke ngoku ndizakhe ndicinge amanani angena ku-21 okanye masithi ii-factors zika-negative 21. Ii-factors zika-negative 21 endizawuthi xa ndizidibanisa zindinike u-20 zingaziziphi. Uba ndithatha u-21 no-1, kodwa enye funeka ibe negative, enye funeka ibe positive. Ndizawuthatha u-21 no-1. Xa ndithatha u-21 no-1, xa ndimphindaphinda u-21 ngo-1, undinika u--21. Xa ndimdibanisa u-21 no-1, ndizawufumana u-20. Ithetha uba ke ngoku ngawo ke la manani endiwafunayo ngu-21 no-1. Ke ngoku ndingaya phaa ndiyothatha la 20 ndimohlukanise ndimbhale njengo-21 no-1. Xa sendiyenza ke ngoku loo nto ndizambhala abe no-21 no-1. Ndizawuqala ndibe no-5 ndimphindaphinde ngo-7k squared. Xa sendimohlula ke ngoku la 21 and la 20k ndizawuba no plus 21k minus 1k. U-1k ke noba u-1 andimbhalanga kula k ithi iyafana noba ngu-1k minus 3. Ndifake i-bracket yam ndivale. Ndisoyenza ke ngoku le nto sendizawukwazi ukwenza i-grouping yam ukuze ndifumane ii-factors zayo le nto. Xa sendenza i-grouping yam ku-7k squared plus 21k ndikhuphe i-common factor izawuba ngu-7k i-common factor yam. Xa sendiyikhuphile le factor yam engu-7k u-7k squared uzawuba ngu-k plus u-21k uzawuba ngu-3. Ndimkhuphile ke ngo u-7k obe yi-common factor. Ndiye ke ngoku kula wesibini amanani u-negative k minus 3. Ndifuna ke ngoku ukukhupha nakuwo i-common factor. Ndizawukhupha u-negative 1. Ndisomkhupha ndizawuba no-k plus 3. Ku-k plus 3 ke ngoku ndingakwazi ndingamlibali la 5 wam ongaphandle endimuye ndamkhupha ebe yi-common factor ekuqaleni. Ke ngoku uyabona apha kula manani omabini alapha ngaphakathi kwezi bracket u-7k omphindaphinde ngo-k plus 3 no-negative 1 omphindaphinde ngo-k plus 3 uba kuno-k plus 3 oyi-common factor. Njemba ke ngoku kunalo k plus 3 oyi-common factor, sendinokwazi ukuphinda ndimkhuphe la k plus 3 njenge-common factor ndimbeke ecaleni. Ndisomkhupha ke ngola k plus 3 ndambeka ecaleni, ndizawushiyeka apha kule yokuqala no-7k, kule yesibini ndishiyeke no-minus 1. Ithetha uba ke ngoku u-k plus 3 lo ndisomkhupha ndizawuba no-k plus 3 ndimphindaphinde ngo-7k minus 1. Ndingamlibali ukumbhala u-5 wam naye obe yi-factor yam. Ithetha uba ndigqibile ndino-5 umphindaphinde ngo-k plus 3 umphindaphinde ngo-7k minus 1.